Thank you. emisweni lonke bengazimisele ukwenza isithutha angixolele mave izimisele ukukuthanda kwangempela eqinisweni lonke bengazimisele ukwenza isithutha angixolele mave izimisele ukukuthanda kwangempela
Ah, yeah, yeah.
Je vais amour, la scène à Valéco.
Tala ubeke sombiza honki Otulu ubeke selangwelo ubushimu Fundana udiki tukdek zomelu Otingi mtesi tukwipu magobeni Tono somtula ngamu soy sola Ngatu zoketi tu eni somchu
Thank you.